ngani emalebo ungazoyeka lapho ungazongijwayela malebo ayi Bakani energy guys, bakani energy guys, energy. Ushukela guys, ushukela. ITML ngazwakala ushukela uya add, ushukela endodeni, ushukela emfazini. Asiyeni.